Sangwe kaze mwese muriko muradukurikira hano manyamakuru mu kintu twa bateguriye kuri umunsi wa mbere tugikerezo rya 13 mukakaro umwaka wa 2022 amakuru nayagizwe na zimba mu ngiyo nkuru zikurikira abagiye kurongora intara mu Burundi bo bari bande inyishu ni murano makuru ariko yamara mu batavuga rumwe na leta nta cizere bafiti aba babona amatari bashasha uko ruhande rumwe babona ko intwaro igiye kuba ya gisirikare ibica bitanga intwaro y'umukazo murabikurikira mu ntango zano makuru Uburundi ngo buriteguye kuriha ibirarane by'amafaranga bufiti umuryango wa Afrika y'ubuseruko byamenyeshejwe mu mera zindwi iheze n'umushikiranganje jejwe ibibazo by'uwo muryango inyuma yaho inama nshinga amateka ya se isabiye ko ibihugu bimaze imyaka irenga ibiri bidatanga intererano byo hanwa Mukuru w'igihugu nacyo kibanye cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse kumesha ko yipfuza kunagura imigenderanire myiza n'igihugu kibanye cy'u Burundi ibyo akaba yabishikije mu kiganiro yahaye ugwaruka rukoresha ubuhinganguruka na bumenyi hari ku munsi wa gatanu amakuru mu idonido ni mukanya Dasuwe kwa ikaze murano makuru inyuma y'umutaga ku wa gatanu niho inama nkingu z'amateka yemeza babura matari bagiye kuramutswa intara 17 zigize igihugu cy'u Burundi hamwe n'ugiye kuramutswa igisagara cya Bujumbura muri abo bizewe n'umukuru w'igihugu ica gatatu bari mu nzego z'umutekano abakenyezi bahawe ibice 16% abatutsi nabo bakaba bahawe ibice 16% mu gihe amasezerano yarusha hari hatekanije kwibanza vya politike atabwoko nabumwe bwo renza ibice 60% ni nkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Bigirindavi
mu ntara zitandatu zahawe babura matari bari mu nzego z'umutekano zibiri zihanuriwe n'igihugu cy'u Rwanda Colonel Cishahayo Remy yahora mu migwigwana imbere y'igisikare cy'u Burundi kivangwa yagenye kubura amatari w'intara ya Kayanza. OPCE Bizoza Karem nawe ende yahora mu migwigwana agenwa kubura amatari w'intara ya Cibitoke. Izi ntara zitatu nazo nyene zigiye kurongorwa n'abapolisi canke abasoda ni ntara umugambi uri ku butegetsi waronse mu majwi make gusumba izindi mu matora heruka. Aha twovuga nk'igisagara cha Bujumbura kiramutswa komiseri mu gipolisi hatunga Imana Jimmy yahora mu migwigwana akaba yahora rongoye gipolisi gicunga imbibe n'ikirere paf. Colonel Gasanzwe Gaspar yahora mu gisoda cha kera agiye kuramutswa intara ya Mwaro. Intara ya Burundi nayo ikaba yahawe Colonel Bandenza kwa Maso Leonidas azwi ku izina rya Kirenge yahora mu gisoda cha kera ubu akaba yari umuhanuzi mu biro by'uwahora yicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimu. Intara ya Rutana nayo ikaba igiye kurongorwa na Olivier Nibitanga yahora twa rwego rw'iperereza mu ntara ya Kirundo. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga ko yagize uruhara runini mu inyuruzwa ry'abantu mu ntara ya Murambya na Kirundo. Urwego rw'imbonera kure nago nyene ntigwibagiwe. Arubere hatunga Imana agiye kuramu mu ntara ya Kirundo, Konsolatere Nitunga intara ya Rumonge uko ari babiri bakaba bahora bari mu nzego zirongo rwaruka rw'imbonera kure zifatwa mbere nk'akagwi k'inkora baranishiramwe mpuzamakungoni. Muri abo babura matari bagenywe babiri nibo bari basanzwe bari muri ayo mabanga. Abo nabakaba ari bura matari w'intara ya Gitega Venaman Irambona hamwe na Kariniyamba Rushimana agiye kubandanya aramutswa intara ya Karuzi. Abakenyezi batatu nibo bizewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo bamuhagararire mu ntara. Ngo Nziraza na Françoise yagenywe kuba bura matari w'intara ya Makamba, Tabwe Melancienne ahabwa intara ya Ruigi na Mbarushimana Kariniya w'intara ya Karuzi. Mu gihe amasezerano yarusha yatekanya ko ibibanza vya politike vyosabikanywa hagati y'abahutu n'abatutsi ku buryo tabwoko bworenza ibice 60%, ngo ubundi nabwo buje munsi ibice 40%. Ababura amatari 15-18 bari mu bwoko bumwe bw'abahutu ni ukuvuga ibice 84%, mu gihe abatutsi ari batatu ni ukuvuga ibice 16%. Bakaba barongoye intara za Bururi, Mwaro na Ruyigi. Ibyo bikaba biruko mu gihe mu mpera z'umwaka w'2018 leta yafashe ingingo ko n'umashyirahamwe mvamakungu ya MAONG ho kurikizwa ibice 30% by'abahutu na 40% by'abatutsi.
Thierry Bigirindavi tumukengurukire kubona rero harabajeje umutekano bagenywe kurongora intara ngo byerekana ko leta ya Evariste Ndayishimiye ishaka gucinyiza abaturuka muri izo ntara bivugwa na Frederic bavuga inyumvira icegera cy'urongo runani ngo batavuga rumwe na leta Sefor Arusha kubwiwe ngo intwaro ya CNDD-FDD ishaka gukoresha ingufu kuko yabonye ko Barundi batari bake bayikuye ko amaboko
tano ariri hagati y'intwaro zaza kamusumagirano niyi nuko misi yose haje intwaro zo musumagirano baca bashinga babura matari babasoda ubwo nyene kugira ngo babera maso babera matwi abanyagihugu bumve ko babayoboka abatabayoboka babatuze gutyo babone ko intwaro yabo yotera ikiganza uyu munsi nuko umugambi se NDDFDD abanyagihugu mu byukuri bawurambiwe buryo batabatoye mu matora aheruka nabo barabizi n'ikimenyamenya nuko batigeze berekana umunezero nkuko bahora babyerekana ni kuvuga hari ikibazo cya kabiri n'isano riri hagati y'izo ntara zaraye zigize ironse mwe nabo bategetse ngereranye intara ya Bujumbura Meri hanyuma Bururi hanyuma na Mwaro icyo bahurirako nuko ari abantu berekanye ugushaka mu myerekano yabaye mwaka w'2015 kandi izo ntara icyo zihurirako hariho ubwoko bw'abatutsi ari benshi muri izo ntara ngereranije intara ya Kayanza na Cibitoke ubwa mbere izo ntara ziri ku mupaka w'u Rwanda kandi murazi yuko mu minsi iheze habaye imishyamirano hagati y'u Burundi n'u Rwanda murumva rero yuko kubera izo mvo cyabisigura yuko izo ntara zitari intara zisanzwe muri iki gihe bibaza ko zishobora kuja mu mutekano muke hanyuma bwa gatatu iyo ntwaro ni kubera iki none yashizeho baburamatari abo baba kare batanu ku ntara 18 kubwanje nuko wumvise ko amatora batayatsinze urumva rero byibaza ko abanyagihugu batakibashaka bacabwiza gukoresha ingufu cyo byumvikana ko mu bisanzwe afise ingorane n'abanyagihugu
tukiri muri politike umukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda yaramenyesheje ku igihugu arongoye cyiteguriye gukorana na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi ivyo byavuzwe kuri uyu wa gatanu na Paul Kagame mu kiganiro yahaye ugwaruka Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda avuga ko inyishu y'ico kibazo muri kino gihe isigaye hagati y'indongozi zishasha z'u Burundi kurikira
Icya kabiri babajije iki gihugu duturanye mu baturanyi b'u Burundi hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko cyangombwa no gushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politike nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politike nibariho baganisha twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze
tubonane n'amakuru twabateguriye igihugu cy'u Burundi ngo kiriteguriye kuri hideni ryose gifitiye umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko byashikirijwe na Ezekiel Nibigira umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ibibazo by'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu biganiro yahabamisha amakuru mu mpera z'indwi iheze umuco ukaba ubonetse inyuma yaho abashingamateka bagize umuryango wa EAC basavye ko u Burundi hamwe n'igihugu cya Sud Sudan byofatirwa ibihano kuko bimaze imyaka irenga ibiri bidatanga intererano muri uwo muryango ino nkuru tukaba twayiteguriwe na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami
Ayo mayera avugwa angana n'imilyoni 15 z'amayera y'amadolari ku gihugu cy'u Burundi hamwe n'imilyoni 27 z'amadolari ku gihugu cha Sudani y'amajepfo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira amenyesha ko leta y'u Burundi igiye kwitegura kugira irihe ideni ifitiye uyo muryango w'ibihugu vya Afrika vya karere k'ubuseruko Ezekiel Nibigira yongeye kandi kumenyesha ko kubona igihugu giteba kuriha ari uko igihugu cy'u Burundi cyari ko gitunganya amatora atamfashanyo n'imwe gisavye kuva mu 2015. Kubwiwe ngo amahera yose igihugu gifise yarawe kwitegurira gushiraho intwaro nshasha z'abanyagihugu. Umushikiranganji Ezekiel Nibigira akaba yemeje ko igihugu cy'u Burundi kitageze kunambwe yuko co kwirukanwa muri EAC kubera kidashobora gutanga amahera asabwa n'uyo mujyango. Ivyo akaba abivuga kubera yuko inama y'umujyango wa EAC wari wasavye inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka EAC gukurikiza ingingo y'143 n'146 zisaba gutunganyiriza uyo mujyango. Igihugu kidafise ubushobozi bwo kuriha kirashobora kwirukanwa mu mujyango wa EAC nk'uko izo ngingo zibivuga. Ikinyamakuru The East African cyo mu gihugu cha Kenya cyari cyagabishije inkuru cyakoze ko abakozi b'inama nshingamateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko batari bagihembwa kubera ibihugu bitari bike bitari bigitanga amahera muri uyo mujyango. Kuri ivyo ibiro vy'umunyamabanga b'umujyango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bukaba bwahakanye ko hirukanywa abakozi bari mu nzego z'inama nshingamateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko. Igihugu cha Tanzania, c'u Rwanda hamwe n'icu Buganda bikaba vyaramenyesheje ko biri mu guheza kuriha amadeni, hamwe igihugu cha Kenya coco kikaba atadeni gifitiye uyo mujyango wa EAC.
Rodrigue ndi kumwami tumu kengurukire amakuru tebananize mu bijanye n'amagara y'abantu isegeza ryo gupima abanyagihugu mu kivunga ikiza cha COVID-19 mu gisagara cha Bujumbura rirabandanya. Mu ndwi imwe abantu 67 nibo bamaze gutogwa ko bagwaye icyo kiza ku bantu 3,263 bapimwe. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byerekana ko kuva icyo kiza cemewe icese ko cateye mu gihugu bose hamwe abantu bamaze gufatwa n'uwo mugera ari 269 muri aba 207 bakaba barakize, umwe nawe akaba yaritavye Imana. Ku bushikiranganji bukaba bwamenyesheje ko iryo sekeza bitekanijwe ko rizotandukira mu bindi bice by'igihugu guhera muri ino ndwi itanguye. Tubandanyize rero mujanye n'ubutungane naho ishyirahamwe ase Genocide Canada ryatanguje isekeza risaba irekugwa rya Terence Mushano icegera c'urongo ya se Genocide Chirimoso. Kubwa Emmanuel Nkurunziza umunyabanga wa ase Genocide Canada, ngo ubutegetsi bushasha bwa CNDD-FDD burerekanye ko buje kandi kubandanya iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Muri iryo sekeza rero ase Genocide Canada ritera kamo ayandi mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu gushyira ingufu hamwe bagasaba irekugwa rya Terence Mushano. Kurikira
umushinga ntahe Terence Mushano tubonye bamufunze bamurenganije biteye kuri n'amategeko nk'uko bisanzwe byo biranga iyo ntwaro ya CNDD-FDD. Akanye ko gusubira kwibutsa abantu yuko nubwo baja barakubagura abanyagihugu atacu bazira atakindi babahora atari uko bahagurutse ngo bagwanye akarenganyo kashinze imizi, twebwe bitoduca intege ahubwo uca turushirizaho ingufu. Jambo rya mbere rero ryari ry'uko twiyamiriza iyo ngingo, rya kabiri tukifatanya na nyene kurenganya umushinga na Terence Mushano n'ishyirahamwe ryiwe ase Genocide Chirimoso dusanzwe duserukira no muri Canada, rya kabiri nk'uko ingingo yafashwe n'iyo cyo gipolisi cya CNDD-FDD kwari bukije yuko atari irya mbere barenganya abagwanya abanyabwoko. Ibyo bigatumwa n'uko icabahaye kizira handi cukumara ubwoko i Burundi ari cyo gishikana abantu ku butegetsi, ariyo tumaze imyaka twiyamiriza kandi tuzobanaye twiyamiriza. Niho rero haho twaca tuvunira kagohe makungu duhereye ku mashyirahamwe mpuzamakungu tukabibutse yuko i Burundi badutanye akaga bakareka intwaro ikaja mu minwe y'abakozi honyabwoko. Niho rero twasabye yuko ahubwo intwaro ikomeza ikubagura abanyagihugu ijejwe gukingira boye hari rivomo kugeza yisubireko.
Tuse rero kwicegera cy'urongoye ishyirahamwe ya se Genocide akaba n'umuvugizi waryo Terence Mushano yagarutswe ku munsi wa kane n'igipolisi mu gihe yariko aha ikiganiro amenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu kubijanye n'ibikorwa by'umugwi Severe. Terence Mushano akaba yavuye aja gufungirwa mu gipolisi cy'Inyamirama bikwijabe ni mu gisagara cha Bujumbura, akaba yagirizwa muri kino gihe guhungabanya umutekano w'igihugu. imbere yo gusoza rera no makuru tubise kandi ko bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu akwije kuri no munsi wa mbere mise 2066 bafunzwe bakaba bacira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe ni hadaburi ingana n'umuriyo numwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza abo bamenyesha makuru bahagaritse genekezo rya 2022 gitugutu mwaka weze mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi Agnesi Ndirubusa Terence Mozi na Egide Harerimana bakare bonyene bagirizwa gushaka gunganya umutekano w'igihugu nano rero makuru tukaturashiza kuno musi wa mbere cyatu yasozera kana bashimire mwese mwadukurikiye na butaha.